Nimeona ngara nyamara ora namba bwino fa la munungu lija ba medma so ndi Ethiopia ku Bingu National Stadium munsa kuri radzi ko ali konko vice president ali konko kumansa kula kula yena ameana pese kumene ko tinachita bwino
ai tinachita bwino kuipatsa moto ndi tukuyamba ndi moto
eh
hey. Komano one kotai ukukuza kati vuta meta pita tinapita kunjako koma be izo zili hapo ana isetsa na jirimika mpaka na chifukwanza tu kuti apeze chigoli parata 92 minutes
eh hey, ari chinyamu 6 minutes yonjeze
yonjezerayo kuzvesvedza kuti aya nyamata na chirimika komabe mwina chimodzi zilingati pensulo tinoti pensulo yatu njochoka njofunika kusongola imeneyo anzoti amata aika kutenga shapena chimedu 2000 jani anyamata omwetsa zigoli tisamadi kile kuti yai omwetsa zigoli ndi gaba olo kuti yachidikire tipeze maiwa kaya mpenoti akaya mafrikiki iya tizita kumachinja ntu zigoli mu open play zimezo zikolo jitra ubwino kuma otherwise dzulo anayesetsa tinaona kuti anachita kontene komabe all it takes is one moment of brilliance and
ndizimese na tichitikira
nyamata watu wa ku Liverpool amene nabe kiita ndikupesa kuti basi kuti langa ndi
kwa kodi ni makwera mati manga kuti umwe mje makwera Malawi kana kwa sima makwera sima player sa Liverpool
basi na kadichita bwanji
ya Malawi kutsa koma
hai komano mwawi ulipo chifukwa chino ndinanga si wose ma 3 points 3 points 3 points ndefe yeti kaona magame mathu ambiri atsala ari kuzodza sirira kwamukuna Egypt ndimene kwasirira nayo uko inde Ethiopia tikasirira we koma we yake si
ndi pa Bingu National Stadium kuna chapo kanga rata ganiza maganizo
yake karata sita ndi hai ndichu ka chembekezo kalipo be
eti chabwino ai fete ndi zembekeza ndithu chokuteva chifa manongonongo sama siya
ai
kumala kuno ndi fanthu odandaula mkalenda anona ti ai ngakhale tinapeza zoita wina game ya mbiri ya chisiri kusewera bwino chifa yakeso kusewera bwino kwathu kwati pangesa kuti game usadzoro iti luze kuti inu mulimbaliri yosewera bwino iyi kapena mulimbali ya zigoli mulimbaliri
iyai chachikulu chimene timafuna mu mpiramo ndi kupambana iti first and foremost chiwena kuti tipambane so mano muga sewera nsobwino zimeze zimakhanga kuti no mwazipatsa mudyo kamera noti jani mwaonjezera zokometsera muza kudya mudya nangasi chakudya nomukhoza ngo pika za bwada bwada pho ngati uli ndi njala utola udya ukhuta ndiye palino chakudya china chino zino chimaphikidwa kuonzera mwapa mwamba ukamadya mudya kumati oh yes apa ndende kudya zina zake na zimezo zimene akufuna Malawi tikapapambana tidzipambana kumati kuti so yai the whole dish
inalibwino oh chabwino chabwino tichokewo za mpirazo kufikira nthawi imene so tizakhaleso ndi game ina ngata Malawi koma chiyembekezo chathu ndithu nchachikulu tidusa
chabwino
mnyango ng'anjo imene angakhale ili ya moto koma
tidutsa tinaona AFCON yapita ija nyamata kulimbikira palibe chifukwa chote alephere kulimbikira pa masewera atsalawa
chabwino maizamba koma ali busy kwambiri ISPC ali bize osati masewa ifa sikale atsopano ndito sikale limene anaforokoza zijazone kuti ai tabwelesa ndondomeko zina zipite zitatu mbumamu zatsopano kuti nene tisunge kujuma anyamara zomango nyamuka kupita kusalima akuka panga ma meeting zimaita zilesa mponera mulirongo munagundika ndithu kwambiri kumeneko yase mapitaso ai mabodi ma meeting anu mafuna muzika chitira ku Dubai simachitira mene munfaya kandi thu makampani muni mabodroom ya muzika ame ana atulusa ndithu atentha ndi munyengo yawo yakutenthayi anachita sonsonkhano ndi ma principal secretaries ndi mabwana mkubwa ndi trainer akuine atatu mboma munoti ai ndifuna nimvetsese kuti chikuchitika mboma mndichani kumene kwatulukana sonsonkhani mefali kampeni pakatali pano kuti dziko lino atiti kukhalira pafupifupi 340 million US dollars ni mabilioni ama kwa chato
kwa basi
izizi
ni mabilioni chwa anakasitu kutawa ni madola
hawa ni madola
340 million dollars
tikazifa zizira muna penaza kama fika mabilioni kuti muna penaza zira kwa kutu mbwino chifaya palipo vena government na lemba ndito 345.4 billion kwa cha
345.4 billion
ndarama zambili kwa
mambo ndarama zimene zizo just imagine kuti kodi zikoza kuti thandiza motani dziko muno
ndiyakuti pamene tikukhalira apo mabazi wangata tuma inete khale ndi ma projects implementation units anthu aja amene amatigawira ndarama madona kati pa sandram pamfunika pakhale ndithu ka unit kena kai kuti kaendese project
timakhala tikuona ma project osiyana siyana mbomamo mukati muone mapesa gari moto zina za bomo muona pali chidindo cha EU ai zina mwina lembako kayanka World Bank kayanjani ndiye zimene akutchula mimi kuti akulu akulu we have a whole project implementation units. Mm. We have project implementation units in Boma. Umaundu nao siyana siyana ako. We no kandi chuti wa project ito chuti kuyenda. Kuma zmini zo. Bwanji sisu kulongo soka. Ndendi zmini amafoto kwa zamahini. Panditu amini wandi mlembi wankuru. Kunduna wazachuma.
Taripa seni chindonji shankani mene. Zukuti bwanji kwenye wene.
Ndichu. Menwani namu jono ria hii. My calling is amba. Makuma nandi alembi akuru. Mboma mumaundu na siyana siyana. Chuhuli ngamwe tete uta kuti kuti kweni zintu zuenda bwanji zukara bwanji. Nangasi amati a new broom. Ima inauti ise sendi tu binolomwe. Dafuna kuona kutu saka ngaude jani. Ndendi mena mafunsa kula ziri bwanji.
Anyamada mwenze ndesa bwanji zintu
zi. Nde unali nsongkano umena umashitika mkashibinda kumata. Kumabe ena natibbe ntulira. Ndi mena mani nakuti kumene kukungani mene inachita kati kuti ya mangandhenje. Idali nkhani yonina kuti pamene dziko muno takhala kudandaula kuti koma ndalama za maiko akunja zikusowa. Atimasula ST Secretary to Treasury powafotokozera mai zamba kuti komatu mai mudziwa kuti mboma anthu akhalira chithumba cha ndalama zakunja. Zikukhala bwanji tafotokozani. Ndiye na dai zisango tshela modai akuti
akuti
kapena foto kuza makuti ndiye fesho dai bila foni secretary of the treasury ya mafuta mwali
ndiye ndiye mafuta mwali kudati muti bwanji
kuti zidali bwanji nkachipinda muzoona
ari makosomola za 340 million dollars
ndiye ndimena kuno kuti hinde nkhani njona kuti nkhani yonjona kuti mu mbomamo mthambi zosiya muli project implementation units zwo kazi kinga ndithu kuti mthambi zona kuti hayi kiweta kazi kitsira umumu akalikati mwaka ndikuti kachita implement project yakuti yakuti project yakuti yakuti ndi akuchula kuti mwazitsanzo kuli ya meta chula mu World Bank European Union African Development Bank ndi ambiri amina magwera nkudzati kutulira
ndalama
kuti ai izi ndalama izi kaya mkulidzaja tikupeleka mwazitsanzo kuti ndi zimenezo kanza climate change tie ndipange zimenezo iya ika yanzoti kukonze ku treasury kumene kuti aiti kukonze zina nzina mpesa kumene kuja kulo wako iya
ika mfunika ulimi ka irrigation pena bani
yes mpesa kumene kuja so akubweresa dzindalama kutulira kumene kuja
kati ufuna tipeteze wana anthu akazi muna pena kunkhaza zosiyana zubwera ndithu vindalama
zindalama zobwera koma chifukwa chonena kuti amene ali ku nthambi zimene zija mwina chifukwa chonena kuti akusinza tikhozotero ndalama zija sako zi chita unlock sako zi chita tapu kuti zipindulile mtundu wa Malawi kutiso zikatero ndalama zija kazitse gula zikabwela ziloe zikale kusistim watu ndikuyamba kugira nchitu kuti ya hiti kafuna kuti tichite services zituzo siyana siyana ndalama za kunje zisa masowe zikutero komanso sizo kazo nkani na makano kuti la kuti mpeza kuti mwina anthu amene amene opereka chilolezo opereka ndithu authorization kaya ndiku matia PPDA OPPDA ndi office zina ndakulu ena amene ajombeza kuti malomo kuti alongosole zinthu zija akungodzikhalira
mungodikira basi hayi ndi apita kaya ku holiday tisaina ndikanga ndili busy mafaro achiruka
ndikire kumeneko ana angokhala mu office hayi koma rudikira kuti ndalama azichitire authorize inu dziko lanu lili pakati pa nkhondo nkhondo yovuta yonena kuti ikusowa nkhondo yakasiti kuti nkhondo kumenyana nkhondo yeniyeni iyayi koma nkhondo yoti yolimbana ndikuti tipeze ndalama za maiko akunja tichite unlock ndi two foreign currency ahayi ndithu kumapeza kuti ndalama wina akhalira ukapita uchiluku ndi ndimene tsopano mauza mai kuti ayi kupa mai izizi ndangofuna mudziwe
pamene mabukayonje atolo even ukazi kisari kwa ma project implementation units ndawe zina kumata kutenga miezi sikisi akadabwelesa ndi kuti anthu akhale pamodzi ndawe zina zakutenga mwina pena chakani chimene ndi kuti akhazikitse kaguru ka anthu kamene kakuyenera kangoyendetsa ndi two project
ndiye kusinza timalina kuja kuna kuti ayi pali zina zonena kuti mukhoza kuzipanga as you go kungoziyamba ndikumapita muzichita improve as you go along kutokosha bwino tofuna pali project yakuti skeleton team yondi tiyambe tizichita boost timu hii as we go along.
Mm-hmm.
Ena, ndimena machitira, zimaida buino. Yes, mm-hmm. Amina kapena nchifage, mukaona mabungwe, omesia boma, uroso mina kapena kaya ndikampani zina, zimene zima vanga implementi maprojekti, osiana siana.
Mm-hmm.
Mwina zao zimaida mwajangu, mm-hmm. Chifuwa ina tupama zoro, oh, ndihawi, siri mbali yatu.
Mm-hmm.
Chifuwa ina mwa Madonna, ina mwa bungwe, kapena mwa higwa, mina matipata ndarama zimenezi.
Mm-hmm.
Ama bwera ndi ama ndi nyengwe timeline.
Hey.
Ama ndina kuti izizi ndalama zimene tikupatsanizi mukena muzigwisa ntchito miezi 10
imene tikupatsani kuyambira pano.
Kuyamba panoi. Miezi 9 kuyamba panoi. Tsaona inyo ngati mukudikira kuti ayi tidikire koma amene usainira adzabwera mwezi wankuja ali holiday. Ndiye kuti 9 months jatigwe.
Ine ndikuona ngati adakalira pieces everything pakati pano zinthu zinasinda.
Yes.
Kuti zinthu zichitike mwabwino pamafunika ndithu machawi pakachitidwe kathu kazinthu.
Kabasi.
Zuma ndabwitsa kuti pofikira betsiku la lero kulibe ma system angatramene wa mboma umaenda zinthu ngati kunene kuti tuchita chokwawa chosejo ifa Malawi tili pakayaka. Ifa dziko lathu lili kusi marichani
ICU.
Dziko lathu lili ku ICU. Tikatengera ngongole
zvinofika
siri pabwino siri pabwino
chabwino
teko dziko ine kuti kuyendetsa pachipereganyo chifa ngongole zvimaiti dinazo zinadusa kale ndi 2.55 trillion zinadusa
tungo kali ya ngongole
zinadusa tikuyendetsa teko dziko ino pangongole nga ndi tukusoyekera zinthu ngati forex koma alipo anthu ena aje amene asankha kunena kuti yai ine sindifuna kugwira ntchito yanga muyenerera kamene sindigwira ntchito yanga ndithu mwamachawi nkuchira motani kuti titsinitsine ndithu mwangati mene muja zinthu zikhazi kuyenda mwamachawi dziko lino liyende
apapa nzosavuta mene abwera maiwa maizamba asonyeza kuti iwowa she means business amene sakufuna kuti masompenya amene ali nawo kuti akwaniritse zolinga za boma pachadau zata president kunkuja amene amalumbiritsa kuti mai wanga ntchito ndimene ndakupatsani
chabwino
gwirani ntchito mumasuka
paliponse
mulowe kaya pa ufuna paliwena ufuna kukulepheretsana ufuna kupondelizana ina ufuna kugwetsani mphai ndirizani pamenepo
ino ni mbwana mkubwa wa ku civil service
kunzani now mene abwera akutimvira okha akuwauza andi by the way ST si munthu wambatu secretary to the treasury
si munthu wambe
si munthu wasakala munthu wambe kama kala munthu kuti ozidziwa omudalira so mbomamo si tinoti ndikunduna wa chuma kumene ndori chithumba cha boma kushimake ndikumene so akambaya nkhula sikuti anga ngo yankhula sakudziwa chimene akune ndithu ndiye apa zikubweretsa pachapona kuti ngati pali ena kuti amena ndi ntima amene ofuna kuti adzigira adzichita zinthu mochedwa mochita ngati monyinyirika hayi ndiye mai yake suyu hayi andi komaso izimene zizi ndithu zikundikumbutsira zija zinamveka mbuyomo chifukwa anthu ena adanena kuti koma mudziwa chani inu anzathu atonse boma ndi limene limwero wamo koma kuti mmene mwachita sanitize mmene tochita mwachita sanitize mapanga mmanja mu sanitize ali mboma muso tu mfuna kuchita sanitize muli ena ndiye na minimum amina ai madala ndikufuna kukhala dzikhomo cholinga chonena kuti adzichedwetsa ntchito zoti zipindule mtundu wa Malawi ndiye zinthu ngati zimene zofunika kuti azione so bwino cholinga chonena kuti yai tichite clear ma bottlenecks tionesese kuti ndithu zinthu ziyambe kuyenda ma project ngati amenewa adzikhala kuti yai anthu aku gwira kuna romwe zinthu zikuenda mwachangu
so na mwale waro pena vakaita makhangara kuzuzulidwa chifa kuone ngati kuti ika qualification kawo bendikena kake kode emerera ine kuti anainira kumatha kumaka kanka ndi thanto ina kuti ayi tatende pangeja kuti ayi tatende pangeja ayi tatwe ndanto nena kuti kuma zimene zizi kusonyeza so kuti ndawedewedwe nawo vakagridwe kawo kanchito mugwirizana naso
mungatero ndadoto loto kwanja yo asuti munthu wamba ndi doctor mafuta mwali makumari mafuta mwali sikuti ni munthu wamasewera komano zipitana ziyoti vuto limakhala lina kuti mboma chimene chimabowa ndagwirako mboma kumene ndayambira ntchito kophunzirira ntchito chimene chimavuta nchonena kuti sipamakhala umwinimwini sipamakhala aliyense makhala ziyezoti zochita ngati kuti
zosiyirana
zomponyerana nanga izizi ngati za ineyo izizi ndisachita kukhala nazo busy nanga ineyo ndipezapo chani zinthu ngati zimenezo so zimene zimapeza kuti zikusokoneza kamene kuti zikubwezera pambuyo ntchito zosiyana-siyana so tidzakhala kuti kachisimu kamene kwa tathana takachotsa India kuzo teko da inu ngati ST, ngati Secretary of the Treasury. Bwanji mulepela kwa kanka kwa...
Anyamaranu.
Kuma nipena kuti zima tengira team. Haku zobezo kwa tiwa haku kanka, kutu akula akulu. Tatie ni ziziende. Kwa wameenda nina mwenja, mbezo kutu mwili zikomo mwinamo. Zikomo, zote, za jino kala kwenye kwa tiwa, haine wa sindi nirudi bloko. Ine nini bloko. Haku zwa, hai, tipange za kuti. Tipanga, tipanga. Kuma zintuosa maenda. So, nipena kwa tiwa, ipanopata mwano, it's a new dawn. Boma la unaso kuzia ya kula kulu ndawe kupita. Panopati kuliwa tito wano, boma la unaso kuzia ya tito onse, lukuwa na zaga ziwiri. Ndeni ndawe nina kuli, ambano kuchita kustoko kuona, kuli, kuma kuli, zijetuda alo njeza Malawi zija.
Zuguwa nilitidwa.
Zitu zika zi kusina.
Kapena, kifawu kamba nkani ya mano njezo, tibu ila kunkani ina, imene sasa kwera, anu na kuli, ay, pajati fatina alo njeza mame gafa.
Yes.
Mziku mwono. Muti, ukwana miyeze 6 imene kuzaye, anduna za uli mjeni, majawi, tapanga ni zindu zangari.
Chabu ino.
Jise nafiko mene kuhu, program yake mene mungu ni nandi akwa Gwanji, Pompano, Pakanema, What Times. Nindi bambo, Stephen Dagalira, amina kuli tendizira kusakatwa nkani. Sigula liru. Tijida ka break gaya pangono tukupasile ni zosadira za Premier Lotto. Tibiranso kusari kwa hizi.